turagenda hariya kwitanganika tugiye kwitanganika akirambira ati yarafise sinari nzuko afise nayo magi yaramagi atatu ampaye magi atatu arambira ati wewe mu guterera aha mu mazi uvuge yuko amazu ukeneye azongana naya mazi n'amafaranga ukeneye azongana naya mazi burya nca ndafata ya magi nca ndatererayo ntereyeyo amazu umwe sinasoye kubona yuko ari kiyaga yaramazu meza meza byinshi cyane bigoye no gutahura mbere mugahararanira kumenya ndavuga none ahantu ngeze nihe ukiyaga nasiga ndakibona nkiyo bo tugiye arambwira ati Abdul wowe ikintu cya mbere banza uraho umugore kuko naho ibindi byose tuza kubiguha ntuza kuzoshobora kubigira ta mugore ufise banza ushime umugore hanyuma bisigaye turabikwereka ndazunguruka hari ubwoko bwishi hari ubwoko bwishi bw'abagore mugabo menga barasa narabura icyo mfata n'icyo ndeka by'ukuri barasa naraba mugabo cyambuga ndi ubusisura kuraba isura reka ndabivye mu mwese arimo arakora ivyo ivyo akora kuko hari abarimo aradandaza impuzu amamashini ibintu biki byinshi cyane cyareje ntoro ncandara umugore nshimye adandaza impuzu z'ama zama denya zama zama jinisi ndavuga nti reka nitwarire uyo cyane amubwira papa cyo muvuga shimye n'uyo yitwadisha nguyu sawa ati rero turahejeje aramubaza wa mukoga wabonye umugabo aratwenga je namubonye ati ngo rero tuzunguruke ndabereke tuca turavaho hantu papa cyambwira ati ndabare muri izinzu urabinzu wewe ushimye nyanzu nazo nkabona zirasa cyambuga ni Jesse ndawo masura y'inzu rero reka mfi yo ntoye cyandatora inzimwe ndayitoye ni nafanye ifungurutso kuko zari chambre umunani imwe yose yari ifise ifungurutso zayo rero kugira sinda zibagire rumwe nace ndaruho madame ubone nashimye nafata rumwe nkabikurundi nawe akabikurundi kucyo mpa kugira ngo just kwibagira ibihe byagenze. Amen.
Amen.
Mu nyuma bibaze kugenda uko ndavyibutse numva amenga ndavise agahinda. Hanyuma bimaze kugenda uko baco banyere maze gushima iyo nzu baco banyereka arambwira ati inzu ngwiyo umugore wa Rose si byiza yuko tuzo uragenda n'amaguru. Raba muri zimodoka uraho imodoka wewe ukunze. Naraba muri zo modoka nkabona zose zirasa. Ndancha mvugane none no yinda kuraba gute kandi mbona zose zisa. Cyandapfiyo ntoye ako ntaki barampa byose. Sawa. Bacho barambira ati ko bigenzuko. Reka tukwereke imanga zine wewe uzuzura dandaza. Muri zimanga zine zose. Raba iyo ushimamwo. Basta. Ndaharaba zose nkabona badanda mbwa gusa zari zimwe mbwa badandaza ibintu bitandukanye cyambuga ndi reka ntore aho badandariza ivyuma bijya byo guhindura ibindi basi cyandatora iyo mangazini yego ati rero bimaze kugenda uko nca mbamaze kumaze kuricagura bacambuga ati utegerezwa rero kurondera ikamyo imodoka ituzira kuzanira ivyo uranguye burya baca barambwire ikintu cyagiye kuba sinayibonye imyaka oya mugabo wambwiye kwitegereza kuza baca bambwira rero ati ibisigaye rero ngo tukwereke rero usinye udusinyire nta bindi hama ibintu bice biboneka nca ndagara baca banjana ahantu mu ibarabara nca ndyama ngaramye nkuko burya ndyamye sinzi nge numvise ubwoba haca haza ikiyoka ikiyoka kinini numva kiguma ki numva ndagize intuze ngize ndarabo ko cyamunani inzoka nyanzoka iki kirigira sinasoye kuyibona papa cyambwira ati wabonye wowe kuba ikijuju kandi tereka jenge amura wiyo kwari kingira wowe wacira ryama mpagaze nkariya mbona nyaruyoka rwajura mwitsingiriye ko she ucarwagenda ngubona hari ico mbaye nanje tuya ngo cyama rero nama nibaze ngo nirwaruyoka rugaruka kumbe wari umugambi w'Imana kugira Imana indokore sigo gwagarutse oya hachi haza kimodoka cyari umworo kige nyine umva nyene ni barabara ritigita sha ndaraba ati aha ruhava rufite nyora kwee amen ruhava rungonga kandi nshafite nyoka ahubwo rero reka niruke buje maze guhaburuka ngo niruke Tanganyika yaciye yuzura kiruzura urya ibintu byamfashije nibijya bitimo ntajya kuri Paul aho hari masaa 8 y'ijoro ivyo birabirahetse natashe saa 8 z'ijoro imva ajya kuri Paul njahe mu hari amakanyosha ari no mu bihe bigoye nca ndiyumvira arengene nza gushika muri iyo joro buje nace nambara nk'umusazi kwari kanzu ne nambaye yari yatose kubera ayo mazi kandi nje ndayikubitira ngaha ndayitubikira ngaha cyanambara nibishwambara ngaha ku maguru mbonye ba polisi naca ntamba kugira ntibamfate kuko bwari bwije kandi hari mu bihe bigoye amen cyandashika ibyo birapfuye rero rero ikintu cya mbere ivyo onukuri ni ibintu byabaye se umugani ibintu byanshikiye ivyo Imana yarantabaye rero gukizwa rero ni ikintu Imana yari yanteguriye nari mfise ingwara kandi umurongozi Imana mwicubahiro kuko iyo hatabawe simba narakize wana sife sana nari mfise ingwara nari ngoye imyaka 22 y'umuna naragiye kwivuza mu Bushinwa biranka nukuvuga je maze gutegwa amaraso muri iyo myaka nayigwara niyo myisi nategwa amaraso nta munsi numwe ifashe ntategwa amaraso ko bavuga bati wowe tuzoguma tugutera amaraso gushika ugupfa kwawe kuko uyu mwuna ntuzokira hanyuma sinzi turi mu mwezi Ramadhane Ramadhane sinzi ko muyumva mu mafungo hanyuma urumva je navuga nti ari ingwara rugwara ku buryo n'umuntu yokubwira ivyo ukora wo bikora nasigaye nipfuza ati mbega none nokora iki kugira nkire narumva uwombwira ikintu cyose uko no gikora kubera iyo ngwara y'umuntu mu nyuma ndimo nda nta munsi numwe nabwikije numviriza iradio y'abakizwa kuko cerewe abakizwa ntabo nari naco yenda bazi ko nabamenya gusa turi mu mihadara turimo turahariye nta na kimwe nari ndabazi ko frano bo uwo munsi rero umuntu wari wamfashe ndavuga none gabashe none jewe nsubira kandi nje mu bitaro bra numva ndimo ndunguruza hari radio dufise ya komibu ikomibu ya radio ya Islam niyo nakunda kumviriza cyane ndiko ndunguruza gashinge ndiko ndunguruza gashinge aha nipfutse ngaha ibitambara ngaha anje kubera narapfa cyane nza numva abantu bemwe baravuga mu radio umwe ngo ndafashijwe uyundi ngwamena none ndabanza ndarindira nabo samunani ayakwe ndarindira nkumva n'ibi bintu byace numva birashituye hageze aha abantu bavuga ivyo Imana yabagiriye cyanumva bamwe ngo narakize ngo ibi nibi biki cyabagabo none uyu muntu ari urebe uyundi yacyavuga ko yakize ingwara cyanumva mengo nanje ndihaye kwizera yuko menga nanje yongwara nokira Yesu ashimwe
amen
Yesu ashimwe
amen
hanyuma nanye ndavuga nti reka nche reka ahubwo nishishira nchafata aka telefone nchashiramo mic hotel kugira nibumve kereke pare byo nimo ndumviriza
haleluya
cyangwa bita mu mic hotel cyanumviriza rero kunuze ya ku telefone nashize mu ayikuteri hewe narumvise ibintu by'ibitangaza ndavuga nti jewe bagaba ico banyereka frame bo rero bacu bavuga ngo bo umuntu wese afate aho agwaye tumusengere arakira nanje cyamvuga nti tewe mana yanjye gira noneho ndaronse umuti tera kanani ndahafate cyamfata ndafata ko nyene no mu mutwe kubera nakunda kumviriza ibizungu zungu ubwo nyene bahejeje gusenga naciye ndyama camera nk'umuntu yapfuye naramaze amasaha abiri ndyamye mbere bari bazi ko nubanapfuye navyutse nsanga nakize
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Sanze nakize ati wapi sishobora kuvyizera reka mande ndindire uyu munsi nejo hewe umuntu yampaye inimero kuko zibanye ntazane nanditse nazikuye ku radio muvugira ko butumwa narabajije kandi nasanze babazi
cyane
barabazi cyane narabajije ati je ndarondera umuntu yavuze ubutumwa byari saa munani uwariwe baca wampa inimero zanyu Hallelujah! Hallelujah! Nchandakira gushika nuno munsi ikintu cy'umuntu narasezereye
Hallelujah!
Hallelujah! Narasezereye ubu nta muntu nkigwara narafashwe kandi naco shima Imana narafashwe n'umusonga kandi pastor Imana muhezagire cyane
Amen
Nukuri pastor je hamwe no buri juru vyombabaze
kabisa dukomera amasho mwami Yesu
Vyombabaza cyane kuko iminsi naruhiye mu isi jewe nandikiwe imiliyoni zibiri par semaine izo miliyoni zibiri nizo jeshya mufuko zari zo gufasha uwo mbonye ndamuha kumbe rero nagiye kumenya ibanga maze gukizwa hari umuntu ashaka kugufasha atari ayo mahera yuko yoba araye akuye mu mufuko arayava hari ndana kuko sinagenda ngo ndayatora je narava nko mu musigiti nkacha narifite igikarato nasanga inoti zibereye mu kintu cy'amahera ntangoraga icagiye kuntangaza amaze gukandagiza ukuguru aha ni 11 uko nukuri narigeze kuvuga ati naragerereye kure iyo naza gukira ingwara nkaba naje gukizwa ku bintu by'amafyeri ibindi nari kuvuga yuko aha arabaruzi none ko mvuye ngatamera sinasoba kuronka mu gikarato nikaye kandi pasiteri nawe mvuye wamenga nivyabona mvuye nga yambwira ati reka baguhe depression agaca mfasha kumbe simenye uko arimo arabona yuko muhira bitaza kugwe ha bitaza kugenda neza iryo rendi banga na pasiteri ntigeze ndamubarira narihoreye muko mukonje ngaha nje bansenge pasiteri yambwira ati cyane baguhe depression kimbero na yabibonye bibe bas ivyo rero vyarabaye maze nari mfise inzu nubatse ahantu bitwa mugahahe maze kuza ngaha n'ubu naragiye ndahayobegwa narahayobewe n'ubu naragiye yo cyari narahayobewe narabuze iyo nzu iyariyo sindi buronke n'uwo mbaza urumva harahindutse ngo
ni kweri kubera wayubatse mu mahera vikuzimu ari nuhundi muntu nzi twasenge mu kibitoki cha rugombo nawe yaje kuzimu ibintu byose yarafise inka ibiki umunsi tumusengera yaragiye arabirondera byose arabibura
nanje rero nuko byagenze iyo nzu narayibuze narabuze ikibanza narabuze byose navuze ati mana izo mpavyi wanje
haleluya
ubutunzi ni juru ntacho bipfana
dukomera amashu mwami Yesu
kandi kindi kintu natahuye kurarinza no kuronka ivyuge navyo nyene ntacho bipfana sinzi ko muvyumva urashobora kujya mugabo utari kurajya ivyimana Jibintu byo kujya ntugire ngo narajya ngo ibintu nyene ngo byo kujya oya najya ibisanzwe
mega ayo mafaranga tutagociriyemo izo miliyoni zibiri watanga wa wazikura ahantu kacwa uziha abantu canke byagendane umunota umwe kugira tuje mu bindi hanyuma nagomba ucurangiriza ku kintu cingene baguciye indasago n'imbugitishushe mu nda nko kwabitubwiye nyaruka
izo miliyoni zibiri bampa nazisanga muhira ndafise igikarato nafise igikarato mbika muri chambre urumva ko ngiye gusenga buri vendredi nategeza kuyabona ayo mafaranga
ukacuye amaziki warahabande condition zavuga gute
condition yayo kandi zari noti z'10 nta yabitanu yabamwe nta nayo bibiri yabamwe nta n'igihumbi yategeza kubamwe nta n'iyamajatanu yari zari z'10 rero nayakoresha gute nimba ndakwiyumviriye naraguha
wacumuha amafaranga
nace ndamuha amahera urumva nari isa n'amafaranga mu ijambo rimwe
ayo mafaranga we ni wari wemerewe kuyacyo
oya
yarayo gufasha abantu
gufasha
aho ari kibazo kimwe gusa nshaka kubwira mwebwe shengero nk'umuntu wese yahawe ayo mafaranga baramutwaye umugisha wiwe mutse muri aba bantu babaha amafaranga urumva baragenda bakazana amahera y'ugutanga y'ugufasha abantu mugabo kugira ngo bashobore gutwara ubuzima n'umugisha bw'abana b'abantu iyo ni nyenyeri yawe baba batwaye akwiyumviye ko akabona ko yo gufasha yacaguha kumbe yababonye inyenyeri yawe gukoresha amahera yiwe umugisha wawe yabawutwaye bamwe rero bakaguma bavuga ngo mfise inyatsi ndafata n'ibyanka ntibikunda kumbe wakoresheje amafaranga ava hehe ukwiye kugirwa deliverance
urumva icyatumye ayo mahera arayo gufasha nukuvuga conditionne natanze nimwe ntawe nari bwakwize ntawe nari bwashikeko iyo nza kuyishikako manane nari mfite amafaranga ashobora kwimaza
bari bamubwiye ko abanza gutanga ayo mafaranga ayejeje gutanga amafaranga hari kindi bari bamusavye kugira ngo niya gitanga bace bamuhayiwe nayo bari bagusavye iki
ayo gufasha kugira ndayaronke nari natanze
oya wejeje ku gutanga wari watanze
ayo onyizo ayo mahera nafashisha abantu
kugira uyaronke
kugira ndayaronke nari natanze umwana wa mukuru wanje hama mugabo nawe twe twagujije kubere yari afise uwo natanze yari umwana w'umukobwa acarambwira ati jewe rewe we kata mwana w'umukobwa ushaka kuma reka ndakugurane umva je bari basavye umwana w'umukobwa nani mwana w'umukobwa sinabona neza ingene no mutanga aca mugateka ndakugurana umwana we nawe uzomusubiza ni wavyara ba n'iyo decision n'iyo contract twahaga
sawa
urumva rero uwo ayo mahera kubera uwo mwana yagiye niyo nace ntangura kuronka ayo yiwanje ne kuyaronka maze gutanga umwana wiwanje nakuye mu nda yiwanje
umwana wiwe wakuye mu nda wari kuyaronka uhezeze kumutanga
yego
aho rero yatubwiye ko bamusavye kugira ngo atange umwana wiwe acaranka kumutanga mugabo kandi ariho indasago zimbugita bamuciye hano mu nda
indasago bazinciye
bafashe ngo imbugita ishushe
ishushe bacubangira zitatu
barakatano munda yaratweretse inkovu kandi kuvamo kata mwizo inkovu imisi yose ngo ajyamye mu ijoro ngo yakunda kubona inzoka nivyo
yego
nige twari ko turamusengera hano byabaye ngomba ko twirikana izo nzoka zari muri we mu misi heze bamujanye bamuteruye kwa kangaye sinzi ko muvyibuka ya kwa kangaye kwa gatandatu yari yarembye ijoro ryose yaguma abona izo nzoka ariko mu ndwi iheze twarazikubise zose zarapfuye mu izina ukomera amashi turashima Imana ubundi umwanya ni muremure azoza aravuga bike bike kugira tuje mu kindi gikoko Yesu nashimwe ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo
rushangiye bwana kimakofi
uyu mwene data biraboneka ko yabohotse mu rugero rwiza cyane
uyu ndugu amefungwa katika level kubwa sana
ariko kandi n'inyuma yaho duheruka kumufasha cyagiye yaragutse tumatera aragura n'utundi tunuka tuvika nutuhuzu atushira munzu
tulimsaidia kauza tugodoro na tuvitu
kwa madamu yali achi ya muheba kwera ajiye mubakizwa
kwa mke wake alimtoka alikimbia kwa sababu aliingia kwa rokole
nyuma yao buja bache baza barabomora barabitwara byabindi byose
wakalibomoa nyumba vile vyote wakapeleka
kandi byo twara bikurikiranye turatuma nabakozi b'Imana baragenda basanga babitwara
tulifatisha tukalika na watishwa mukutafuta wamepeleka
nyuma yao yashowe kugarura kamatera gato nawe ne bagafatiye iyo muzaki nama
godoro tundeli walipata huko kinama yake
wari agatwaye abwigwa yuko yari yahawe mission umudamu wiyi
na yule alibeba akambia te alikuwa alitumwa na mke wake
kwa mutetsi ngorane zikomeye
ili amletee umaskini ngufu
inyuma yao kandi umwana wiwe yafashwe gukumba umusore yarakuze nk'imyaka 10 ningaya afite
alikuwa na kijana wake vlana alikuwa na miaka
15
alikufa ghafla hapo hapo
ariko rero twagomba byukuri nk'abantu b'Imana umuntu wese agira ikintu akora kugira ngo uyu muntu w'Imana ariko aramenagura amabanga mu iki gikorwa arushirize guhagarara neza kandi avugira Imana azorushiriza no kumena amabanga yose
Mungu tunapata kutoa kitu uibana haribu za shetani ili tutende kitu ili tumusaidie kusudi apate angalau kile kitakacho
shetani lahara liko mwijuru nao ari imani
shetani yupo lakini na mbinguni pako Mungu
ejo bundi kiumwana wiwe yashobora gupfa
hapo majuzi wakati mtoto wake
atakufa bali tutiwe barahagaza ati turabico bagufasha
wa barafiki zake ati tuangalie kile
atakusaidia
tuangalie sangisi
watarabingene bigenda
mazishi atakuwa
abaho arahantu mugatengo bariko baravuga ngo ino tugufashe garuka tugufashe
akagwa kwa shida wakamwambia eti rudia kwa Uislamu
tukufashe
rudia kwa Uislamu tukusaidie
ariko nanje nari namaze kubimenya
lakini mimi tayari nilikuwa nimesha jua
naramuhamagaye ndamubwira ati bariko barakubwira ibi nibi nibi nibi
nili mwitaka ukona Uislamu akona kwambie vina vile wakurudishe
vina vile umwanya chavuka tindatangaye none wewe niho warudi
akasema mimi nashangwe walikuwa pale wakati
wapana ati nubu nyene turi kumwe bariko barabindi
na hivi hawa ndo Uislamu akona niambie hivi
ndamubwira ati raba mwinjuru hariyo
byose nikamwambia ati zama mbinguni pako Yesu
icho nashoboye gukora twara koze kandi byagenze
neza kireni umusaidie ni musaidie na mambo yanaenda vizuri
tudutse chubahiro chumwami
Yesu
haleluya
amen
haleluya
amen
nuko rero azofasha batari bake ari abatazi ukuri
na kwa hiyo atasaidia wengine
wasiokuwa
fashiri atuwatasaidia
tutongera tumuhundi mwanyi kindi gice avuge bikuri
tutampatia nafasi nyingine aseme mengine
ariko nta wotera icyo nta wodutse chubahiro
chumwami binwa utukufuwa Mungu
bakene kugira n'ifrasa abantu bose bagiye bahabwa amafaranga
tunahitaje ufungulifu kwa watu tulipewa pesa
ndiye gusenga imana imishuri abantu bahawe amafaranga
nda kuomba ili watu Mungu alifunulie wenyewe pewa siri pesa sio za kweli
kubwivyo numvise na ishuri wibanga rikome
nimesikia pia hii nimefunuliwa siri kubwa
kumusi wa Mungu
ijumapili
ngendeye ku muntu wese
nahitaje mtu yote
azani note
alete note ya pesa
mumafaranga yiwe
kwa pesa zake
naho jobi jana
hata mia
so kile deliverance
nifanye ufungulivu
ya mafranga waki ya
tari ya pesto lipokea za shetani sio za kweli
hallelujah
amen
hivi ndio vya kumosh
vitu vilivyo kufunga
usobohoke mrudi rudi
ufungue kwa ufungulie kwa ngazi ya
tangari za shetani
tunatangazia shetani
tufisi baraka zima
tunazo nguvu za Mungu
kandi maana ya tu hayamas
tena Mungu ametupa macho ya kuona
tukomela basi tukakira
tushangilia tupokee ndugu zetu
tukomela basi mwami Yesu
tushike bwana tu makofi
okay muradu fashe
cha asante sana umetusaidia
turashora kugukora icho gikorwa mu bubango
tuneza kufanya huduma kwa haraka
ko kikora
tuneza kitenda
ko mufasha mozani biseke
eba kaleche bitunga
tukabikorera ko
ili tutumikia epo
na mugatondo kakare
na asubuhi mapema
inzu twari twayirishe yiwe mu minsi heze
enjumba yake tukamelipa siku zimekwisha
akora nugucanga canga cagiye
kufanya muchango
ariko mu minsi heze mweyi minsi mugatondo kakare nyene nzu yatenu tavuga ngo sohoka
asubuhi mapema alimwambia toka
hapa ndamubwira ati nuze gusenga ivyo vyihoze
nikamwambia acha nayo ombe.
Neno uyu muntu abari karagwanywa mu buryo bwose.
Uyu muntu anakugona piganisho kwa njia nyimbali.
Cyane cyane no kururugera atanguye kuvuga mabanga yo
kwa Shetani. Kwa nasema mambo masiriza Shetani.
Atwe tumaramaza badaimoni.
Atana si tu aibishe mapepo.
Bobo bakoresha ikuzimu twe dukoresha yo mwinjo.
Kama anatumikisha kuzimu si tunatumikisha mbingu.
Dukoresha yo wahawe ni Imana.
Acha tumikishe yale tulipewa na Mungu.
Kandi nayo hoyo ba makeyi abafisi.
Atezwe pesa ndogo zita baraka.
Bariko barakora twosenga mutu mu buryo bubiri.
Acha tuombe kwa njia mbili.
Ari kikopa nari nibagiye numva twoherako.
Bana kazi lisau.